life is not smooth sailing. When things turn wrong, don't think all is gone. Kick a funky de la hoquere, live a life that matters, a life of peace, and stop giving your all to people who give you nothing. Makoche di ngwe uphela ubuhlobo bose makoche di ngwe baba buyima iriyalo bibele yare to everything there is a season, there is a time to born, there is a time to die, there is a time to plant, there is a time to dig up that which is planted, there is a time to gather stones together, there is a time to throw stones away iriyalo bibele yare kwena yare ho tshotle ka boka ho tlhaba le nako ya dipula ho ba le nako ya ho fisha ho ba nako ya komelelo ho ba nako ya dipimo kwa ba nako ya madimo e fwa ha ba le nako ya khutjo
ya re gwena ya re go tla ba le nako ya komelelo go ba le nako ya puno go ba le nako ya go nyakalala go ba le nako ya golla go ba le nako ya lethabo go ba le nako ya go khomola go ba le nako ya go bonela go ba le nako ya go thieletsa. Live a life that matters, a life of peace, and stop giving your all to people who give you nothing. And again, Elijah Fagore, when days are dark, friends are few. Sesabakhlo kwa ke say, know who you are and what you want in life. And this will enable you to make informed decisions. And also, uchola pele, urepele ke fao ke yago. Know all the dreams that you have. Have no limitations in everything that you wish for. Be a dreamer of dreams. Ke no la ja gore na go tsene go tla ba le madimo go ba le dipefo go ba le dipula go ba le dikomelelo. If I never stop dreaming, aim higher, believe in yourself, know who you are and what you want in life, and this will enable you to make informed decisions. And also tshola pele go rapela dumela mo thapelong tshotlhe ka maka ditlaloka. Life is not smooth sailing. At times there are hurdles to jump and they give us strength.